What are you saying?
Da kuma kararrawar sanarwa domin samun sabobin comedies din mu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.